Gitega Entertainment TV reka ndakuramutse wewe uri kuradukurikirana uciye ku mbuga ngurukana bumenye haba kuri Facebook cyangwa YouTube ndakubwire yuko wahisemo neza gukurikirana ibiganiro vya Gitega Entertainment TV ni Elvis nibitanga DJ Wizinga ha kuri microphone ariko kandi wewe wamaze kugira subscribe wamaze kugira gem wewe wamwagize partage kugira ngo ibiganiro vyacu bishikira abantu benshi bashoboka harimo n'abagenzi bawe reka ndagushimire cyane ubandanye wibutsa nabandi babandanye bagira subscribe canke sabone ndetse bakunda nibiganiro vyacu ubuheruka twari kumwe n'umutumire wacu yari Mr Kamwemwe twaramusanze ku mbuga uno munsi naho yadusanze aho dusanzwe dukorera ku biro vya Gitega Entertainment TV tudatevye turamwakira kandi tumuramutsa tunamushimira nuko ba yadutembereye reka rutse yagabiri cyangwa tatatu bijanye na nungene yiyumviriye kudu gushika ngaha ku kibuga dusanze dukorera ko hanyuma tumwakire yongera ramutse n'abafanzi ndatse ko mwari mu mukumbuye ni Mr Kamwemwe ndakuramukije
ndabarambije cyane Elvis
amakuru yawe
namahoro
iminsi myinshi wari waraduhebye
sinabaheje sindi heba
Uno munsi haci iminsi myinshi utatugendera cyangwa tutanakugendera twari twaburanye ngaya kumbure kubera ibikorwa ramutsa abakunzi ba Gitega Entertainment TV
ndaramukije abanywanyi ba Gitega TV Entertainment imani bane natwe twairukana kera koko mwasanze aho nkorera ubunanje najya aho mukorera kugira ngo ndabe ingene hashajije mbona hasa neza yemwe harayagayaga n'ukuri harandyohe cyane
naye nagusize aha hanze kugira ngo dufata kayaga kava hirya no hino ka Gitega Entertainment
yego aka kayaga ni keza cyane kandi twayitura nayaga kuko hari n'umuyaga turi yaguye haga imitima ndabona hari n'ibitoki mbona hata hanatotahaye ni gazo mbona ari sawa
Ariko dusubire mu gatoyi Gitega Entertainment TV.
Gitega Entertainment TV birango. Ariko nakundi.
Oya ni sawa nuko nyene Gitega Entertainment TV.
Gitega Entertainment TV.
Nuko.
Yego.
Nuko rero Mr Kamwemwe muri make byakujemo gute kugira ngo udusanga udukorere.
Ah ingene byanjemo Huko wabivuze twaraburanye duvise n'ubumwe tutaruma tutarumaguza tukaguma n'ubumwe ko duvise n'ubumwe mucyo bituma ndi Kamwemwe narakamwenyi jewe nariyumviriye ntinura babagenzi ko batagarutse ngo tuyage dutera biri nkuko wabivuze ntinacho bituma muciye munshira kuri tere kugira mpave ndanatebuka sinteba ego ku inteba ngo yari inkono ya kera ngo bacanira umuntu agacapfa mugabo ubu ntawe ugifari kumwe n'umukama ego n'ukuvugana byiyumviriye cyambaza umuntu ubijyanye ne banzaniye ndabaza nyine babagenzi kuba tagarutse ngo dusubire dutera biri tuyage arambira ati burya urazosimbira ati mu nyubako za insesi ati niho bari byavya nango inaduze no hejuru ndanababura mugabo sinaburaniwe ko nababonye ndaze ntimumbonera nico gituma dusanze bamwe turi imboneza kandi nimboga turazirya
nakarisogo zisumba inyama
kandi mwege ndazi ntimonye iminyama mwereka kumpa imanza mukampa imanza mugasi no kwimanzika
ni manza uraraba
ino no ya naraba kera ubu nararabye ubu nabe sinyirabura nararabitse
Mr Kamwemwe ngo imanza ni fresh I baby
ya hari kera ariko ubu narahevye
Mr Kamwemwe wewe uraba nk'umusirikare
ego ndaba nk'umusirikare
byarahiye
mugabo ni ryahiye ryahiye kera
Waraciye mu gisoda.
Yego narahaciye gatoyi umugabo naratashe ndatahura. Yego.
Wakoreye hega Mr Kamwemwe.
Jewe nakoreye imwaro kanini niyo kambi wanje umugabo naguma ngenda kuza nyine mu micungararo kugira ngo ndondera y'umucungwe. Kugira ncungure aba baba cunzwe.
Ari wo guhamugwi muzinga.
Woro umangira byongora mugabo ngirango nategeze kurukoresha mugubu najo ngikoresha bundikoresha
uyu ni Kamwemwe uno munsi dutembereye ngaha kuri Gitega Entertainment TV aho dusanzwe dukorera none Mr Kamwemwe wewe mu bihe vya kera hari abantu bavuga ngo bagiye kurobera bakarobera nyene behijya no hino wewe ntiwigeze robera
jiwe nararobeye kandi kubyandondera yirobe kandi nukuri icyo ndobetse naroborera batarobye
ariko nuri umurobere
sindi umurobere Hesi nkabo muroberi.
Kamwemwe ngo yararobeye aca za makamba.
Ego naragiye makamba kandi narakamba kamba kugira ngo ndarikambare kugira ngo ntibamikamba kandi narakamba kamba
iyo bagutera ikamba ubarizwa mu mpimba
mbandi mu mpimba ariko nanje kugira ngo ngire imbaraga nibampimbarutso naguma nyine ntakorakora nkagumana ibikorwa byiza kugira ngo ntibimbane bibi.
Bakunzi ba Gitega Entertainment TV turi kumwe na Kamwemwe. Kamwemwe aho yadutembereye yavuze ati mwe sinobaheba Kamwemwe sinobaheba twumvise ngene vya mugoyo yaciye ningene bamugenekereje ngo waduze no heju
e naduze no heju none wewe ubundi hasi mugabo sindi mukuzimu
uri hasi mugano uri mukuzimu
mukuzimu kandi nawe nari hejuru sinari mwijuru kuko nta uja mwijuru atapfuye mugani turapfa turacapfapfana mu mana
ariko ari ahantu mwijambo ry'Imana handi so hari abantu baduze mwijuru badapfuye
ye abo baduze mwijuru badapfuye nk'umuhanuzi Eliya yagiye ku migogoto y'amafarasi acana umuriro ntiyigeze ajya mu kuzimu n'abajya ba Musa ariko ibyo rero tubyumva mu majambo y'Imana ariko nibaza ijambo ry'Imana ko ritabesha
dushimira Imana
amen
kandi turayemera
turayemera kandi natwe tugasha twongera tukemerana kubira duvise uwo twemera twemera Imana twatungira tukemerana kuko na uzokunda Imana tabona banza gukunda mugenzi uko Imana ikorera muri twebwe duvise ishusho yayo
Kamwemwe no munsi wadutembere muri Gitega Entertainment TV kandi umushitsi mwiza urabizi na wewe byagenze gute
umushitsi mwiza byagenze neza wewe ndumva igihe ugombye kumenyeka muga nta mahinyu ntiduhinyagiza ituri n'ibihinyagi ugombye kungeta umushitsi mwiza yizimana aho ugombye kunyitanga kugira ntumi ntango ntuva ntanga
oya si ibyo nashatse kuvuga ariko nawe ucuvyumva nawe
ibyo ndavyumva ariko umushitsi mwiza kera ngo yagenda yikoreye mu bindi ariko urabona nta mu bindi nta bido umuntu atanga umutima w'urukundo kuko ngahana aje kunaho naba mvisa ko gaseke nari guhava nsanga mbura naho ndi kugature kuko naje mmenga ngenda ndaturatura mbwa nari mitura ariko nta nimituragaro
Mr. Kamwemwe wewe rero jicho ndagukundira urancanganya gose.
Yerega no kubira ndagucanganya nkari umucanga kandi sindagacha ariko naciye mu rucaca kandi wabona turacanye. Wabona turacanye turanaberewe. Kandi tuberabera ariko tuvise ibibero.
Ahaje bavuze ngo abaturatura nabake.
Abaturatura umuntu aturatura n'umuntu atagira hahagaze aguma agenda agenda abadashoboka ataho bamwakira na batiyakiriye niwe yibita yuko agenda araturatura ataharagama. Ataharagama umve te umuntu atahaguma. Ataguma hamwe. Aguma tamba tamba atari ntamba kumva bahura n'intamba agacha guma tamba tamba.
Ego ngo kwakira ngo bakira bavyeyi
iyo yabakira bavyeyi mugabo bwakirizi buri kwishini kirundi kuva kera mugenzi nico gituma duvise no murundi kubera n'umuzungu afite umurundi ni benaha
nagira umuzungu acagira ku muzungu
oya ntibibaho ntibibaho no murundi sinzi ngene babivuze ngira ngo baducanganije n'abanjana badukoronije bakatubwira ivyo sinzi ko ari ivyo no kwatari ivyo mugabo avuga ngo umurundi nta muzungu agira umuzungu
umunyarwanda acagira ku munyarwanda
oya ni ku murundi
Mr. Kamwemwe wewe birabonekana ko imyaka yoyo yijanye
ndayijanye
urafise umufasha ufise abana bangahe
yewe narahuranye umufasha nagize nkababiri mugabo nitwagize Marie bigiye bavuga vyo ku vyo kwa patiri guza ico gihe abana narandikisha ego babiri ndabafise ndafise mukuru n'uciriritse
haje umuntu aciriritse bameze gute
umuntu abari mutoyi namukuru abari mukuru nyene
haje wenda aciriritse wewe uri mukuru uri gasongo
ya wena we nuciriritse usanga uvise imyaka tuyinganya mugani tuganya ntituganyaguza ariko mugabo ndazi ko munganurira kuko sindi n'umuganwa mugabo mvise ubwanwa ariko sinwanwagiza kandi naho nwa sinwaya kandi umuntu wari nkaba umuntu wanyi
ariko havunwa ya gutu tari pikipiki cyane utari modo
oya sindi pikipiki kandi duteye igipindi kandi nidupinda kandi twopinga kuko nta gapinge kariho kuko nituri nituri pikipiki
aho dupinze twoba tugiye gukina rona
oya rona kandi twonona ntituhava twonona kandi turi n'inyoni ntituri n'abanyoni kandi twakunda kunyonyera
aya ngo abanyoni chavuye
abanyoni ahantu cavuye ni kuvuga umunyoni n'umuntu yiba niwe yitwa umunyoni umunyonozi umuntu atora akantu nk'ubu nk'ino mikoro nkacya ngenda ndayikokoye rumba jansanga nabuze n'inkoko ni yakamba nacyavuga ko bocha bayinda ko namwambuye ko nabaye makamba narakamba kamba nkakamba kamba mu byiza kugira nibantu rikamba ibururi naho niho nakorera ibururi narapagasayo za minago mu kigwena harya mu rumonge ubo yarahindutse ni province eh niho narakoreye rero mugabo hagati yaho nakoze ubuzi bw'iki bukambana ubuziri ariko naguma nzirikana kugira sinje kwa ukaziri ko nyene nakoze ubuzi bw'iki narabaye umurimyi narabaye umwungere naraturiye amakaramu gasinakara ariko narakaraba narosikarabiya nararanguye amakawa ndahomba ariko uhomba homba amagara nico gitwanzigaye ndi ku magara ama nahora ndi kubira umugana n'ibirori narabijya n'ivisi birora
warabaye munini uranini
oya sinabaye munini sinanini mbese ndahari ibinini ngo gira mbe munini ndi muto muto mugabo sindi gita ariko mbona ni gitoro sintorogana mugangira hepfo ari bito mbona ni bitoki bihari
ibitoro byarabuze uvuga ibitoro muri kino gihe nuziko
Oyi bitoro nawo byabuze kazima tutaburanirwa imana izo bikora kuko imana ni mushobora byose naco tuzoyibura na dufise ubumwe
kamwe mu urakunda gitega entertainment
ndayikunda cyane
nkujya ari karadukurikirana uwo mubwiriki
je burya ari karadukurikirana ico no mubwira nuko nabonye hano hantu hanyu hashajije siyo tubi ndani naho tutari nyuma ihabwo muze kubiraba munshiremo ndazi murabahinga kugira ngo eh n'ivyuma we mukoresha bibonekane kuba ariko baradukurira kuri Gitega TV TM
kurinde
Gitega TV TM
nugo nemisaka turagushisha no mu vyuma indani
kwatse
na matara hama
kandi yego sinza gutaragurika munjishije mu vyuma nivyo nashaka kugira abantu bose babone Gitega TV TM kwa ahantu hiyemera kandi natwe turemerana tuvise ninema mu mukama turi bamwe tuguma tuvise na kamwemwe ntituba kamwenyi tugume tumwenyagura muheza gipa
urumwenyi
urumwenyi n'uruntu rudashoboka hajya kamwemwe kamwemwe ico gisigura n'umuntu aba akiri muto mu kibi bace bamwita yuko ara kamwenye kamwemwe nawe abakiri mu bintu byiza mu buto ikimwenye naho yaramaze gukura yari akamwenye akamwemwe nako bagace bavuga ati urya muntu ni kamwemwe cyane ni kimwemwe
bavuga akamwenye kazohava gakura kaburumwenye
akamwemwe nako kazoduga kibi kimwemwe kica kiduga
ene wewe uri kimwemwe
re nje ndi kimwemwe haje ndi kimwemwe vraiment ndi mukuru ba kamwemwe ncamba ikimwemwe nkagumwa
ikimwemwe
ikimwemwe kumwenyagura ntare kandi ntare umweyo kandi mvise ni ndero kandi nararezwe kugira sinje ku nderutse
ah none wagwaye ukaremba inderuzo ntiwoyijako
jewe nagwaye nkaremba uko nabivuze sinzokwivuruza ntari yivu ntari nivubi ariko mugabo no musi ndabavumba ni mumvumba gaza mugangira umuntu wara mukivumbuye mwava mu ndondere imodoka cyangwa umuntu wari ku moto mugabo nta moto rangifise
bagenzi muri ko muradukurikirana bagenzi muhava mu ndamira mwandike muri commentaire ega agenda humiwe ngaha asha mwandike ro muri commentaire kugira ngo mumufashe no mugabo kamwe kandi wewe wateramisha abantu mu rubanza
ya jewe no bateramisha cyane naro saka tebe no hate babwirana nanje bante bukirize kugira sintebe eh naro sintebe
mu rubanza uruhe wateramisha abantu kugira ngo abaza kukubona bakavuga bati ya turakeneye umuntu duteramisha mu rubanza acha dusigira muri commentaire atubwire cyo
cyo rubanza nkabagize ubugeni no genesha imanza zitandukanye nkababuza babo nkabahuza dufise umuhoza nkabahoza abari mu kamwemwe nabo nkaguma mwenyagura ari mu mubabaro nabo nkaguma mwenyagura nyine kugira ntibaguma mu mubabaro nico gituma ndi kamwemwe
nkuwo gushima rero yoca gukura he
jewe nkuwo nshima nshimira imana aho yonkura yonkura kuri plage bagije ati Mr Kamwemwe niho mba ndi ahantu basudira cyane kuri salon de coiffure nga kuri mese ku rutonde utashika ku rutonde mu irango hararanguruye
turi kumwe na Mr Kamwemwe kuri Ekra za Gitega Entertainment TV mudukurikirana muciye kuri Facebook na YouTube Missi Mike ngekudusanga kuri Twitter na Instagram hose ni Gitega Entertainment TV kamwe makajambo kanyuma kuri karadukurikirana
akajambo kanyuma kuri karadukurikirana nuko nahimbawe cyane nuko nje hano muri studio za GITEGA-Ent ndahimbawe cyane mugabo si ndahimbawe mugabo ngira murampimbye adashonje
ariko wabonye ko muri GITEGA-Ent TV ehe duvisa amazi ngijya kinju hajya hiteretse
kinju no hava nkinjura kinju no hava nkinjura kukubera sina kinjitse nkundi byo bakinjitse kinju kukubuye ni wawari
tujya kugura rero imbabura ku isoko
oya ku isoko imbabura ku isoko naho yo hava imbaba mugamo mu mbabari sinda baba bace ngo duvisa imana ni imye imbabazi ramwe mu mbabari ku imana ikorera mu bantu
Nuko bakunzi ba GITEGA-Ent TV ndagushimire wowe urikura dukurikirana uyu ni Mr. Kamwemwe ndagusezera.
Yego nsezere kandi umwana w'umusenzi ntazo bumushenzi. Murakoze.
Ubandanye rero uroranirwa ubandanye ugira jeme ubandanye usangiza ibiganiro abakunzi ba GITEGA-Ent TV ubisangiza abagenzi biwawe s'il vous plaît. Ndakubwiye ati fyonda kuri ako kantu. Ukabona aho handitse sabon hagisa n'ubururu nturafyondako. Shirako rero hanyuma tubandanye twironkera ibiganiro bitagabanije umunezero nk'ibi reka ndagushimire Mr. Kamwemwe nawe ndagushimira akura dukurikirana
nigo ndabashimiye cyane kandi ni byiza cyane nkuko nakabivuze aho natanguriye niwo mpereza nawe none ngira nti muza kuntangaza ngira ngi ntango yo murayima naho mbona ndi kumutaga murakoze cyane
GITEGA-Ent TV ndakubwira ati ciao ciao